Kuri uyu wa kane igenekerezo gicenda ruheshi umwaka 2022 niho haba uruganda rw'inyigisho kugwaruka mu ishyirahamwe YPD Haguruka muri zone Cibitoke muri komine Ntahangwa mu ntumbero yo guhamagarira ugwaruka kwitunganiriza kazoza. Izo nyigisho zikaba zatangujwe n'udukino dutandukanye kuri ugo gwaruka ruhurikiye mu iryo shyirahamwe. Harushimana Inyasi arongoye iryo shyirahamwe atubwira intumbero nyamukuru y'izo nyigisho.
Intumbero ni kugira tubigishe ibintu byerekeye gusimbataza amahoro. Murazi yuko amahoro niyo nkingi y'iterambere, iyo nkingi ya byose. Kandi ibintu byinshi bibi bica mu gwaruka. Icyo gituma rero tubigisha kugira ya mahoro bakuma bayasimbataza ntabace mu yana y'intu. Icyo gituma rero mubona n'umunsi twatumye ko abakiri bato kugira tubigishe, kuko benshi iyo bagira bakora ibibi baca kugwaruka. Umva rero aya mahoro turayakeneye twese, cyane cyane ugaruka kugira ejo ntubihendwe bujya mu bintu bizo batera ibibazo mu minsi. Harimo ibitsina byose, kuko aha mu Burundi twese turangana. Ari abakobwa barashaka gukora ibyo abahungu bakora, ari abahungu bashaka gukora ibyo abakobwa bakora. Ngo twese tuza kugira urunani abahungu n'abakobwa kugira bwa bumwe, ya mahoro turondera tugume tuyasimbataza turi kumwe tutarabye ibitsina. Icyo gituma mwabonye yuko harimo abantu b'abakobwa batari bake. Icyo tusaba ugaruka, ugaruka ntuguma rureza amaboko canke uraba gusa leta kuzorufasha, kuko leta n'umubyeyi ko ntishobora byose. Umva rero hari ibyo bimwe mu muntu ataza kwifasha, na cyane cyane kugira ibiganiro. Icyo gituma uno munsi twabatumiye kuko tubereka ingene umugambi wo gukora. Umugambi si ibintu bihambaye, kenshi benshi biyumvira yuko umugambi ari amahera menshi. Umugambi ushyira umutwe hamwe ukarondera abagenzi, mugashyira imitwe hamwe mukaraba icyo mwokora cinjiza muri iyo gurupe muba murimo. Kuko ntushobora gukora umugambi wenyine, kuko hari ibintu udashoboye. Tuza kurondera abantu bagufasha bakuru cyangwa batonya byerekeye iterambere ry'iyo asosiyasiyo. Umugambi wa YPD Haguruka ni ukwiragiza inyigisho mu gwaruka, cyane cyane byerekeye amahoro n'iterambere. Urumva si vino munsi gusa, tuzobandanya no minsi imbere. Nk'ubu tariki 18 turafise urundi Uruganda tuzotumako abanyeshuri bo muri kaminuza n'abandi bamaze guheza amashuri kugira tubandanye tuganira ibyerekeye amahoro n'ibyo gukora imigambi, kugira turabe yuko umuntu yobaho ariko aragira ivyiwe. Nitwizere cyane cyane ibya leta gusa, twizere n'uburyo twebwe dufise dukoresheje umutwe wacu n'amaboko dufise n'uburyo dufise. Turahaye ikaze abantu babona yuko imigambi yacu ari myiza, kuko hajya association ni nk'ishingiro. Bamwe barasohoka abandi bakinjira, ariko ntidushaka abasohoka, dushaka yuko baguma binjira tube benshi, hanyuma imigambi dufise tuyikwize mu gihugu cyose bishobotse, no mu bihugu duhana imbibi tuzoshikeye. Kuko turafise umugambi, tuzoja ruguru ibubanza, tuzoja muri Rirare, hanyuma imigambi tuko turagira ngaha, aya maprogramu tuko turagira ngaha tuyakwize no muri yandi maprovensi. Si no mwaka tudafise proje kuzoja muri Congo no muri Tanzania, kugira ufatanye n'andi mashirani yerekeye afise vision nk'iwacu, kugira turabe yuko ibi byose byoba muri solution. Ibi tuko turakora ngaha byoba muri solution, kugira ibintu byose tubikore tuko turashyira hamwe, turakorana n'abandi.
Hatungimana Vincent Rene asanzwe akurikirana ugo gwaruka mu bijyanye n'inyigisho, ngo ugo ruganda ruje gufasha na cyane cyane ugo gwaruka mu kwiteza imbere.
Mu bikorwa dukora dutangamo inyigisho, cyane cyane sensibilisation mu gwaruka dusanzwe duri mu migwi itandukanye, n'ugwaruka rutari mu migwi, kugira ngo tubereke kazoza kenshi cyane hirya y'ejo, mu kubumbatira amahoro no mu kubereka ingene bashobora kugabanya ubushomeri mu gukora imiganda. Kuvuga yuko ugaruka ni rwinshi, igihugu nacyo akazi ni gake. Nyakwigendera umukuru w'igihugu yafuye Petero Nkurunziza
niwe yavuga ati nimukore mutiziganya mukore ibyanyu mushiga mashira hamwe kugira ngo mukore urabona yuko ubarukoko ruza ruguma ruvuka ari rwinshi kandi uravye mu gihugu cy'u Burundi hanini haho rugwaga rero uko ari benshi niko nakazi kabagaje mugabo turagerageza kubokwipa biciye mu mibuye kugira ngo bareke kujya mu marigara atandukanye mu gihe umwana tumwokwipfe afise tara cyangwa intwaro zitandukanye iyo ariko arakina umupira mu gihe abandanije ujya mupira umubera umwuga agakina umupira ahembwa mu gihe naho atabandanije ujya mupira turamwereka ingene ashobora gukora ivyiwe agashinga amaproje kugira ejo arondere heza mu iterambere ryiwe mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere cyangwa mu myaka iri imbere muri izi nyigisho tuko turabaha ni inyigisho twihayangiro kugira tutwereke urwaruka rwose ko rutoca mu marigara ahubwo rushobore gukora imigambi y'iterambere na cyane cyane batanguriye hasi ntibiyumvire ko botangurira kuri byinshi mugabo batangure kuri bike nimba ari korora borore nimba ari kudandaza abadandaze nimba ari gukora iyindi migambi bayikore mugabo batangure kuri bike aba bagende batunge rero aha niryo hambere twihaye kwereka urwaruka bareke kujya mu biyajura mutwe bareke kujya mu marigara mugabo mu gihe bari umupira bakina umupira mu gihe umupira wase bakora indi migambi yoshobora kubateza imbere rero mu minsi iri imbere turizigiye yuko ugaruka tuko turaha inyigisho ko bagiye gukora ibintu byiza by'iterambere tubafasha muri kazoza
bamwe mu bitabye izo nyigisho barashima uko izo nyigisho zari zitunganijwe
ikintu nakwiye mu nuko uguheza ishuri cyangwa muri siporo zabana no kira proje y'uwanje cyangwa nka yikorana n'abandi kugira ngo zingume nicaye muri kazoza ugasanga birafashije icyo nakwiye mu mejeje amashuri ikintu cya mbere natanguye kwiyumvira korora imbata mu gihe nzaba ndimo ndorora imbata nzoba mfise akandi kazi ko kudandaza ibintu by'umuhutu wa mama naramubwiye ati mufashe aho wasanzwe babimenyere mfashe nyine kugira kurangura mama mbone kubidandaza nzi no kubirangura ubwo muri uko kubidandaza nzoba mfise proje y'iwanje ubwatsi iyiyi nayikoze ku bwanje natanga afashije ariko mutayemo
twarangiza tubamenyesha ko ubwo rwaruka rwose rwari rwitabye izo nyigisho rusanzwe rukina umupira w'amaguru haba ku basore canke abigeme